Shiramanga ni gira courage yo kubahuka oze kuberako ibiri imbere nivyo byiza kurusha ivyo tumaze kurengana uravye aho turi no munsi dushize effort hamwe turashobora kugira nibindi bikurikira donc dushaka guhera ku ba jeunes cette fois-ci kugira ngo bigende byandukire generation ziri imbere yacu z'abatamba bajya dora tuvuga ngo niwe ubono nibintu Icatumye d'abord tuyumvira no kubera ko igihugu nk'uko muri abo Burundi ngene bumeze nta muntu numwe ashobora kutiyumvira ko dutegerezwa kuva aho turi kugira ngo twavanze bo ndabivuge ndabifura benshi bavuga ko turi abagatatu tuvuye munsi rimwe rimwe hari gihe tugira effort tukaba ba mbere tuvuye munsi ama tukagira effort tukaba ba kabiri tuvuye munsi ugabo ni gihe tuba twacuritse urupapuro kandi ni tuba abanyuma mu bukene tuba bavuze ibihugu bikenye ku isi Uburundi buza kuba site mu bya mbere cyangwa cya gatatu ubu rero biroroshye gutahura ko abantu bose bari ko baragwana kugira ngo dushobore kuva muri iyo muri cyo kinogo badushizemo kugira ngo tuduge nico gituma twiyumviriye ko uyu mwaka dukeneye gusaba abantu bose ko irindi rimwe mwongera mukatwizera irindi rimwe mwongera mukifatikanya natwe kugira ngo tubrize iyo abafaransa bavuga ngo ni jugu ingogo mu Kirundi ingogo twamaze kwishyira ko nabandi bamaze kwishyira ko batubwira ko turi igihugu gikenye Pamoja festival izoba mugabo nizoba ku madate twara tuyigira kuri date ya nyuma y'ukwezi kwindwi mugabo uyu mwaka twabayobije kwegeza inyuma gatonya kumva stade tuvuye ko mugabo nibaza ko biguma biri muri même saison ni saison festive kandi baramaze kwa annonce date kuva vendredi passé nibaza ko mwabibonye izoba le 4 août le 4